Good night. Close your eyes and just sleep tight. Lie awake and watch you dream. To be sure what that all of your dreams of you are. My dear, don't you worry about a thing. I'll be near to you all night and through the evening. I'll be by your side. So good night. Close your eyes and just sleep tight. I'll lie awake and watch you dream. To be sure what that all of your dreams of you are.
Da 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 da